Prezidentka Spojených štátov amerických. Next to skate, representing the United States of America, is Isabel Levito. Isabel Levito from the United States of America. Thank you.
Da 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 da
známky pre Isabel Levito, the scores for Isabel Levito. Technické skóre 35,77, programové komponenty 29,6, celkové skóre 65,37. The technical score 35.77, program component score 29.60, total score 65.37. Isabel Levito je priebežne na prvom mieste. Isabel Levito is currently in first place.